Shugaban kasan Najeriya da sauran mutanen jirgi ina taya ku murna an dasa bom a cikin wannan jirgi.